Ama abiza skizi mo shape ga wa ne fela o tla sa ditlhong. One shot for shorty.
Be all night.
That'll be all night.